muramutse mwese muri kumwe na Celestin yaririzwa aha kuri Agos TV mu kiganiro kijanye n'ibintu bya science et technology. Rero abantu benshi ngahe ni wacu mu Burundi barakunda kuvyirengagiza gose bakabifata umengo n'ibintu bihanitse by'abandi bantu nabwo nubwo buzima tubayeho bwa misi yose. Rero la science twovuga ngo ni iki rero? La science benshi bakunda kuvyita ngo ni ubumenyi abantu baronka mu mice mu muhingo itandukanye mugaro ubumenyi rero bukaba rero buri approuvé expérimentalement twovuga yuko bukaba bwamaze kwigwa hijya no hino bakabona yuko ari ibintu kabisa bikwiye biri ku rugezo rwiza. Rero hani wacu rero turakunda gusanga abantu benshi barabihevye bakabirekera ngo nivyaba ngo nivyaba mugabo n'ubuzima twa mu misi yose. Ikindi naco nuko iyo science nigarukira ngaho hari ibindi bita technology navyo nishigwa mu ngiro rya imwe vya science kugira ngo bikore mu mihingo yose ari byo bita l'application de la science. Reka rero tuvugane rwa tero science ni iki? Ni bwa bumenyi abantu baronka hijya no hino ugerageje kuraba ibintu by'ama observation bakiweza hanyuma akaje ibyo tukitwa amalwa cyangwa amategeko ngendegwako kugira ngo bavuge bati iyi ni science ikwiye. Kubw'ivyo rero hani wacu rero turakunda guhura n'ingorane z'abantu ugasanga bariko bavuga ngo burya haje gukoreshwa ibintu ngo bidakwije ngo ibisabwa ngo amaproduit ngo amajingo amake ugasanga abantu bariko bajanwa nyabahururu kumba ugasanga n'amashirami amwamwe ariko arondera inyungu zayo ivyo bita ngo ni concurrence mugabo iyaba abantu bari bazi icyo bita science ukuntu bigenda abantu botahuye niboja muri bwo bintu byo kuzimira ari akagwika abantu bariko arondera inyungu zabo. Ikindi naco muri technology kino giye cyacu n'ukuri bigeze kure cyane uzobona ariyo itwe turako ijya makuru byose ni technology ubu urabona umuntu waruguru ari ya kure cyane ukabona bari ko bamurukira udufaranga akaturuka kuri ekokashi lumikashi ibyo byose ni technology no buhinga bwa none butera buje imbere. Aha rero tuzovugana rero ibintu byinshi cyane kuri technology ku mashije atandukanye ndayibutse ko muri kuri Argos TV muri emission science et technologie rero tuzonera ibintu byinshi gose ku bintu bya technologie amashije atandukanye amatelefone ukuntu akora ukuntu kandi ikindi nacyo tuzoja ku kivi dusange abantu bamwe bamwe aba homme de science abigisha abaki batubwire bijya ibintu batanga kubera benshi biri gusa mu nyandiko biri gusa mu bitabo mugabo ugiye mu buzima bwa misi yose birava mu bitabo bikaja mu buzima bwa misi yose ikindi no babwira hari ibintu ubuvyeze vya base de données vya gestion umuntu wese ariko aragira akantu araka boutique araga araga kampuni akantu kose arakenwa kuraba ibintu vyiwe akahera bukuntu bigenda ivyo vyose rero c'est la science ugasanga abantu bariko bakoresha ibiharuro bariko bakoresha le monde informatique donc ivyo vyose rero tuzobirabira hamwe mu biganiro bikurikira sino bivuga vyose kubera reka tugumane natwe muri Argos TV rero yakuno munsi rero ko yari incamake yari kubakisha kumayange kugira ngo mubikunde mwumvirize ibizokurikira mwari kumena je ntarizwa Celestin kuri Argos TV kaze na ubutaha.